Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira I Londres kuri metero 19 25 31 na 41 ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro
ndabahaye mwiriwe mwese duteze amatwi kuri uno wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda 2022 izindi ngingo nkuru nkuru nyuma y'iminsi 10 police sabagina shikanywe mu Rwanda uno munsi yarengutse imbere y'umushinjacyaha ngo asomegwe ivyaharegwa hagataho kushyira hamwe irihanira agatika kazi na muntu Human Rights Watch rivuga ko ruse sabagina yashikanywe mu Rwanda abanje kunyuruzwa.
Rwanda can insist that the process was legal.
Rwanda rushobora gushimangira ko amategeko yakurikijwe ariko ntibarasobanura uko byagenze. Ibi turabyita ko ari ishimuta dushingiye ku byabaye.
Murano makuru kandi mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo mu karere ka Ituri havugwa ubwicanyi bw'abantu 58 byibazwa kubishwe n'umugwi w'abagwanyi ADF nayo umuryango waharaniye kwikukira kw'ico gihugu Patrice Lumumba akaza kugandagurwa uvuga ko ububirigi bwemeye kubasubiza iryinyo giwe bafite ikiganiro baza muganga murano makuru ahagarikiwe na Prudent Sengiyumva. Imbere y'ivyo byose rero banza mutege amatwi incamake y'amakuru ya BBC mushikirizwa na Florentine Kwizera akabashikiriza ariwe muhira.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye mu Bugereki aho abimukira bari bacumbikiwe mu ikabi ya mbere nini ku mugabane wa Buraya batunganije imyerekano yo gusaba gukugwa ku izinga rya Lesbos muri ico gihugu bajanwa mu Budagi. Abo bimukira begereye igipolisi kijejwe guhosha imyerekano cari cazungurutse ibarabara rikikuje iyo kambi ya Moria. Bamwe baririmba bavuga ngo dushaka umwidegemvyo mu Kidari, ururimi ruvugwa muri Afghanistan. Itegera c'umukuru w'inama y'ubumwe bwa Buraya Margaret Ritis Chinas yagendeye ico kibanza yavuze yuko iyo kambi yasambuwe n'umuriro izosanugwa mu buryo buteye imbere nubwo abahegereye batavyifuza. Umunyamakuru wa BBC yarahari yavuze yuko atakimenyetso cagaragaza yuko abari mu kaga kurusha abandi mu bagera ku 13 bari bahacumbikiwe baba bariko baronderegwa uburaro bwihuta nkuko abanyapolitike bo mu Bugereki bari bavyemeye. Umugwi w'intumwa za leta ya Afghanistan uri mu nzira werekeza I Doha aho buca uhurira n'intumwa z'abataliba gutanguza ibiganiro bizoba bibaye ibya mbere hagati yabo nk'abanya Afghanistan ubwabo bonyene. Ibyo biganiro byashobotse kubera leta yemeye kurekura abantu bagera ku 5000 bari mu mvuto bari ku rutonde rwasabwe n'abataliba. Inkuru ya Jill McGrivering mwishikirizwa na Victoria Uwonkunda.
Nyuma y'imyaka hafi 20 y'amakimbirane yatumye abantu babarirwa mu 1000 bahasiga ubuzima, impande zombi zirwana noneho zigiye kwicarana ziganire ku mahoro abanyafganistani bifuza cyane. Benshi muri bo ariko bafite impungenge. Kuri bamwe ukwiyongera kw'ibikorwa by'urugomo n'umurongo kazi w'abatalibani kubijyanye n'imfungwa bituma bibaza niba hari uwabagirira icyizere. Abatalibani bagiye ku meza y'ibiganiro kugira ngo bubahirize amasezerano bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitahuka ry'ingabo zayo ziri muri Afghanistan. Yaba ari intango nziza impande zombi zemeye guhagarika imirwano burundu. Ariko abatalibani bo barashaka ubutegetsi bushingiye ku idini ya Islam kandi ntabwo bigaragara ukuntu ibyo byakorwa muri demokarasi ishingiye ku nteko nshinga amategeko n'itegeko nshinga rirengera uburenganzira bwa kiremwa muntu.
Ubwongereza bwagiranye amasezerano yo guhana ibidandazwa n'Ubuyapani azokwinjiza miliyaridi 2 mu kigega cy'Ubwongereza buri mwaka. muri ayo masezerano ibidandazwa nka byose ubwongereza bushoye bizokugwa ko amakori kiretse nka kimwe kwidana cavyo gusa ayo niyo masezerano ya mbere akomeye ubwongereza bugiranye na yandi mahanga kuva buvanye n'umwe bwa buraya mu kwezi kwa mbere umushikiranganje wa mbere w'u Buyapani Toshimitsu Motegi yavuze yuko uwo mwumvikano wo kugirana ayo masezerano y'urudandazwa washitswe ko mu kiringo cy'amezi atatu gusa abanegura ayo masezerano n'ubwongereza bavuga yuko ari nka gatonyanga mu ruzi ugereranije n'ibindi bidandazwa u Buyapani busanzwe buhanahana n'ubumwe bwa Buraya muri rusange ibiganiro n'uwo mujyango w'umwe bwa Buraya bizobandanya mu ndwiza naho ubumwe bwa Buraya busa n'ubwashabujwe no kubona ubwongereza bwirengagije ingingo nyamukuru muri ayo masezerano yo kuvana nabwo canke Brexit Umukuru w'igisirikare cha Korea y'Epfo yavuze yuko Korea ya Ruguru iriko irakoresha umugambi wa leta wo kwica barashe abantu kugira ngo bazibire coronavirus kwinjira mu gihugu iturutse mu Bushinwa inkuru ya Michael Bristow mwishikizwa na Yvette Kabatesi
General Robert Adams avuga ko Pyongyang yari yashyize hagace ku burinzi ku mupaka n'Ubushinwa avuga ko umutwe udasanzwe mu ngabo za Korea ya Ruguru uri ukorera muri ako gace ukaba warahawe amabwiriza yo kurasa abagerageza kwambuka rwihishwa umuyobozi w'ingabo za Amerika yatangaje ko icyari kigambiriwe ari ukubuza icyorezo cya coronavirus kwinjira muri Korea ya Ruguru giturutse mu Bushinwa Dusubiye inyuma mu kwezi kwa gatatu hari amakuru avuga ko abantu bo ku mupaka ku ruhande rw'Ubushinwa baburiwe kutegera ku rundi ruhande rw'umupaka kugira ngo ntibicwe n'abarinzi ba Korea ya Ruguru mu kwezi kwa mbere nibwo iki gihugu cyafunze imipaka yacyo igihuza n'Ubushinwa General Abrams avuga ko kuva icyo gihe ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa byagabanutseho 85% bituma ikibazo cy'ubukungu cyari gisanzwe muri Korea ya Ruguru gikomera kurushaho
Wahoze akuri urwego rujejwe kumenyesha makuru rwa Perezida Alexander Lukashenko muri Belarus yahanishijwe umunyororo w'iminsi 15 kubera kuja mu myerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi umugore wa Dmitri Semchenko yavuze yuko yakuwe muhiriwe ejo agatwagwa n'abantu bambaye nk'abapolisi biyoberanije yakorera television ya leta ONT ariko bivugwa yuko yari yaratanze imihoho biturutse kuvyo yabonye bikogwa n'igipolisi aho yahutaje abari mu myerekano yo kwiyamiriza intsinzi bavuga yuko president Lukashenko yiyitiriye mu matora aheruka mu kwezi guheze Dangirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho Perezida Donald Trump n'uwo bahiganwa mu matora yimirire Joe Biden barongoye urubanza rwo kwibuka ku nshuro ya 19 igitero cy'iterabwoba cambere gikomeye cagabwe ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho hari ku itariki 11 n'imwe y'ukwezi kw'icyenda muri 2001 Bwana Biden yagiye mu mujyi wa New York aho indege zibiri zaroshwe ku magorofa abiri ya World Trade Center azwi nka Twin Towers mu nyuma perezida yayoboye ibirori byabereye hagati mu gihugu muri Pennsylvania aho iyindi ndege yakorokeye igihe abari bayirimo bariko banigana n'abayoboke ba Al-Qaeda bashaka kuyigarurira Trump yise intwari abari muri urwo rugendo abantu batari munsi y'ibihumbi bitatu baguye muri ibyo bitero byatota icicaro gikuru cha gisirikare do Pentagon muri Washington Robert
Arakoze Florentine Kwizera kuri iyo ncamake y'amakuru ya BBC nkuko nabwira Florentine Kwizera abashikije amakuru ari we muhira ari gituma cyashaka kumubona bwa muri studio tukaba tubikora mu buryo bwo kwirinda ikiza cha coronavirus Duhere muri Nigeria habaganga bahagaritse geregere bari bamazemmo gihe kitari gito mu nyuma yaho babonaniye n'abarongoye leta bari bamazemmo rero indwi imwe si gihe kitari gito kuko ndayibuze aho baganga rero bahagaritse akazi kuwa mbere basaba kongegwa umushahara guhabwa uturusho hamwe n'ibikoresho bibereye ishyirahamwe ry'abaganga rivuga ko bahagaritse iyo yegereyegere kugira bahe akanya leta ko kubatunganiriza ibyo basaba ni inkuru ya Chris Ewokor mushikirizwa na Victoria Wonkunda
iyi myigaragambyo yamaze iminsi ne abaganga bahagaritse imirimo mu bitaro no mu yandi mavuriro abandi bakomeje gufasha mu kurwanya COVID-19 nabo bari babashyigikiye. Ingaruka zari zamaze kuboneka bitera leta guhamagaza abaganga bagifata amasomo mu mwaka wabo wa nyuma kuza ku kazi gusimbura abaganga bari mu myigaragambyo. Leta yavuze ko iyi myigaragambyo ikozwe mu gihe kibi. Mu nyandiko ihuriro ry'abanyeshuri biga umwuga w'ubuganga bari mu mwaka wa nyuma babarirwa kuri 40% by'abaganga muri Nigeria ryavuze ko bumvikanye na leta muri bimwe mu byo basabaga birimo gushakira ubwishingizi mu buzima abantu bakora mu rwego rw'ubuvuzi. Aka ni nk'agahenge kuri guverinoma, ariko ishyirahamwe ry'abaganga ryatsindaye ko rizongera gusuzuma uko ibintu bihagaze mu byumweru bibiri kereka ibi bibazo biriho bikemuwe.
Inkuru ya Chris Wokot bandanyize ku makuru ya karere. Ubutungane bwo mu Bubiligi bwaraye umenyesheje ko bwemereye na kumuryango wa Emery Patrice Lumumba yaharaniye ukwikukira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuza gutora iryinyo ryiwe. Umubirigi ari mu bagize uruhara mu rupfu rwiwe, niwe yiyemereye ko yabitse iryinyo ryiwe nyuma yo kumugandagura mu 1961. Patrice Lumumba yabaye umushikiranganji wa mbere wa Kongo imaze kuronka intayo yo kwikukira mu 1960, akaba yagandaguwe mu kwezi kwa mbere umwaka wakurikiye. Ikiziga ciwe ntabwo kigeze kiboneka. Mugenzi wacu Mark Niyonkuru yavuganye n'umwe mu buzukuru ba Lumumba acatangura aca adutegurira iyi nkuru.
Jean-Jacques Lumumba umwe mu buzukuru ba Lumumba avuga ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020 umuryango wa Lumumba serukiwe n'umukobwa wiwe Juliana Amato Lumumba wandikiye urwandiko umwami w'Ububirigi umumenyesha ko ukeneye kumenya ukuri ku rupfu rwa Lumumba. Jean-Jacques Lumumba yavuze ko hari umubirigi yagize uruhara ku rupfu rwa Emery Patrice Lumumba n'abagenzi biwe babiri yahavuye abika iryo ryinyo ryiwe nk'igihayanisho.
No mubirigi izina rye ntifuza kumenya, nta nifuza gutangaza wiyemereye ko yamukuye amenyo mbere yuko ashyirwa muri acide maze ayagumana nk'umunyago. Nuko rero umuryango wabimenyeshejwe icyo cyaha cy'agahumamunwa cyakorewe Minisitiri w'Intebe Lumumba.
Uyo muzukuru wa Lumumba avuga ko ari intambwe idasanzwe ku muryango mbere no ku gihugu kubera Lumumba yabaye intwari mu kugwanira ukwikukira ku gihugu cya Kongo no ku mugabane wa Afrika.
Ni ibihe bikomeye cyane ku muryango wa Lumumba, cyane cyane mu kwibuka nyina. Namenye arira ashaka kubona ibisigazwa by'umubiri w'umuhungu we. Umuryango we wabuze umuntu, ariko nanone igihugu cyabuze umuntu, ku buryo hariho benshi bifuza kunamira uwo muntu wamenyekanye cyane mu kubohora Afrika muri rusange. Tekereza rero ko ubu impande zombi zizumvikana ku kigomba gukorwa.
Emery Patrice Lumumba yagandaguwe mu 1961 ari kumwe n'abandi bagenzi be babiri inyuma y'ukwezi kumwe gusa igihugu ciwe cikukiye. Mu 2002 Gerard Soet yari mu kigero cy'imyaka hafi 80 icyo gihe yavuze ko ikiziga ca Lumumba bagishize muri acide hagasigara amenyo makeya. Yavuze kandi ko yagumanye rimwe muri ayo menyo aza kuyamburwa na leta, hakaba haheze imyaka mikeyi atanze ubwo buhamya.
Arakoze Mark Niyonkuru kuri iyo nkuru. Iyi ni BBC Gahuzamiryango. Mudukurikirana kuri Facebook Live. Ku bari muri Uganda mu bumanuko muratwumva kuri Kisoro FM. Mushobora kandi kumva amakuru yacu muciye ku rubuga rwacu kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turagaruka ku makuru ya Congo. Reka ariko tunyarukire gatoyi mu Rwanda, aho nyuma y'iminsi 10 polisi yasabagina shikanywe muri ico gihugu aho yagirizwa ivya birimwo n'iterabwoba, uno munsi yajanywe imbere y'umushinjacaha kugira abazwe ku vyaha aregwa. Nta makuru y'idonido twashoboye kuronka kubera ko abanyamakuru basohowe mu cumba yabarizwamo. Mugenzi wacu Yves Bucana ari Kigali nawe yarahari igihe rusasabagina yahagera. Navuganye nawe mbanza kumubaza uko vyagenze.
Robert, mu gitondo mu masaha ya 3 nibwo bamwe mu banyamakuru twamenye ko Rusesabagina yajyanywe mu biro by'ubushinjacyaha bukuru. Natwe tujyayo twahasanze imodoka y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB imodoka yabo itwara ababa bafunze, hari n'izindi modoka zikunze kugendana nayo. Nta burinzi bw'abapolisi benshi bwagaragaragaho ngaho, byari ibintu bimeze nk'ibisanzwe. Dukomeza gutegereza imbere y'ibiro bushinjacyaha mukuru, ariko nyine tukaba twari tumaze kubona amakuru yuko Rusesa bagina arimo kubazwa. Nyuma abakozi bo mu bushinjacyaha bukuru baje kutubwira ko ubushinjacyaha butigeze butumira itangazamakuru, bityo ko dusabwa kudafotora mu gihe baba basohotse mu nzu. Byageze aho bakomeza kugira amakenga, noneho bohereza umupolisi mukuru mu bapolisi bari bari aho ngaho. Niwe wadusabye kuva imbere y'ubushinjacyaha bukuru, avuga ati mwari mwasabwe kudafotora no kudakora kandi kazi atari kubu, noneho bambwiye yuko munava hano kuri ibi biro by'ubushinjacyaha bukuru mukagenda. Ubwo nuko twagiye tudashoboye kubona niba yarari kumwe n'umwunganizi we, nuko nguko byagenze.
None gahe hari cyatangaje ku mpamvu mutemerewe kumubona kumugaragaro?
Nta kindi kintu cyatangajwe, gusa nyine batubwiye yuko itangazamakuru ritatumiwe, ko batigeze batumira abanyamakuru, ko kubw'ibyo tutemerewe no gutegereza kuba hari icyo twabaza icyo ari cyo cyose.
Kuba yabonanye n'umushinjacyaha byoba bivuze ko urubanza rwe goba ruri hafi.
Nakubwira ko kuwa gatatu nibwo urwego rw'ubugenzacyaha ribo rwatangaje ko bwashyikirije dosiye ye ubushinjacyaha. Hari andi makuru yavugaga ko ejo hashize kuwa kane yagombaga kubazwa n'umushinjacyaha, ariko ngo ntiyajyayo kuko ngo yari yasabiwe ikiruhuko kuba yaruhuka, akaba rero yitabye uyu munsi. Kubonana n'umushinjacyaha byonyine wenda manje kukubwira icyo bivuze, bivuze ko ashyikirizwa dosiye ikubiyemo ibyo aregwa byose, akabibazwaho nawe ubwe akagira icyo abivugaho, hagakorwa inyandiko mvugo nawe akayishyiraho umukono. Gusa ubushinjacyaha mu mategeko hano mu Rwanda buba bufite iminsi itanu uhereye ku munsi bwakiriyeho idosiye yuregwa. Bivuga ko Rusesa Bagina ashobora kuzagezwa imbere y'urukiko mu cyumweru gitaha. Ubushinjacyaha nibwo buzagena umunsi, ubwo twebwe dutekereza yuko ari mu cyumweru gitaha.
Ivubucana twavugana ari ikigari tukiricho kuricho kibazo cha Rusesa Bagina. Ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryasohoye itangazo ryemeza ko Paul Rusesa Bagina yanyurujwe. Human Rights Watch ivuga ko ngo gushika kwa bwana Rusesa Bagina mu Rwanda kwabaye mu buryo bunyanga amategeko mpuzamakungu, ngo kandi si ubwa mbere leta y'u Rwanda ikora ibikorwa nk'ivyo. Navuganye n'ugiye gisata cha Afrika yo hagati muri Human Rights Watch Louis Mudge, banza kumubaza ivyemezo bafise kuri ivyo bavuga mu gihe u Rwanda rwo rwemeza ko atategeko ryaho nyanzwe.
U Rwanda rushobora gushimangira ko amategeko yakurikijwe, ariko ntibarasobanura uko byagenze. Ibi turabyita ko ari ishimuta dushingiye ku byabaye uko bimeze kugeza ubu. Hashize ibyumweru bibiri Rusesa Bagina agaragajwe mu Rwanda, kandi dore ibyabaye nibi. Yavuye Dubai ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8, maze agaragara i Kigali ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8. Kandi ntibigeze bavuga icya mbere uko yafashwe, icya kabiri aho yamaze iyo minsi. Hari ikibazo gikomeye cyo kwibazaho yarafungiwe hagati iyo tariki ya 27 n'iya 31. Kandi twanditse itangazo dufatiye ku by'u Rwanda rwakoze mu bihe byashize, aho rwakoresheje uburyo bunyuranije n'amategeko rugashimuta abantu rukabajyana mu Rwanda. Urugero ntanga abatwumva bamenya n'urwa Joel Mutabazi mu 2013 yari Kampala muri Uganda, afatwa mu buryo bunyuranije n'amategeko, arashimutwa avanwa muri Uganda ajyanwa mu Rwanda, ajyanwa mu rukiko aregwa ibyaha bisa nk'ibyo Rusesa Bagina zaregwa.
Mu kiganiro yatanze mu ndwi heze, Perezida Kagame yavuze ko uburyo Rusesa Bagina yashitsemwe mu Rwanda atategeko na rimwe bwaho nyanze. Mbere aranongera ko yuko Rusesa Bagina ubwe nyene yabigezemo uruhara.
He called it a flawless process. I watched that interview closely.
Abyita ko ari umutego yaguyemo, nakurikiye neza icyo kiganiro. Nabivugaho ibintu bibiri. Icyambere nuko niba ari umutego yaguyemo, kuki batabisobanura? Kuba barakoresheje ubwo buryo bufifitse, nuko badafite ibimenyetso bihagije byo gushinja Rusesa Bagina mu nzira zinyuze mu mategeko mpuzamahanga, arizo kujya mu gihugu uwo muntu atuyemo, bagasaba yuko yajyanwa kuburanishirizwa mu Rwanda. ibyo ntibabikoze. Baciye mu nzira kugeza na n'ubu itaramenyekana. Icya kabiri, n'ukumva umukuru w'igihugu Paul Kagame avuga ku mugaragaro yuko Rusesabagina ahamwe ibyaha. Rero aho ni mu Rwanda aho imanza nk'izo za politike zigomba kwigengesererwa, twe muri Human Rights Watch tubona zidahabwa ubutabera busesuye. Kiriya ni igihugu aho umukuru w'igihugu afite ububasha buhambaye ku nzego z'ubucamanza. None ubu turabona Perezida Kagame akora nk'umushinjacyaha hamwe n'umucamanza akamugira umunyacyaha na mbere y'uko urubanza rutangira. Ibyo rero bigatuma twibaza ibibazo bikomeye niba koko hazaba ubutabera.
Ubu bisa n'ibizwi yuko Bwana Rusesabagina yari Dubai. Namwibaza ko mu bo mwari mukwiye kubaza harimo n'abajejwe intwaro I Dubai.
The Dubai authorities have been pretty quick to speak.
Abategetsi ba Dubai bahise bavugisha itangazamakuru mpuzamahanga bavuga ko Rusesabagina yinjiye mu buryo bunyuze mu mategeko kandi anasohoka mu buryo bunyuze mu mategeko. Nkibaza rero niba irifatwa cyangwa ishimutwa ryarakorewe muri Dubai bizaba bigaragaje yuko abakozi b'u Rwanda bakorera I Dubai kandi yuko baba barabikoze byibuze abategetsi ba Dubai babizi. Nibaza ko icyo bivuze nuko igihe byagaragaraga ko Rusesabagina yafashwe ku itariki ya 31 kuba abanyarwanda barihutiye kuvuga yuko bafatanyije n'ibindi bihugu mu ifatwa rye ntibanavuga uko byagenze. Nibaza yuko iki kibazo cy'ukuntu yafashwe gikwiriye kubazwa abategetsi bo muri Emirat Arabini, kuko umuntu yakwibaza niba abanyarwanda barabikoze byibuze hari amakuru abategetsi bo muri Emirat Arabini bayafiteho.
Louis Majo muri Human Rights Watch twagerageje no kumva icyo u Rwanda rubivuga ko ariko ntibiradushobokera. Reka nkuko ndababwiye tugaruke muri Congo. Abajejwe intwaro mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bavuga ko abantu 58 biciwe mu bitero bibiri. Umugwi w'abagwanyi uzwi nka ADF niwo byibazwa ko wagavye ibyo bitero. Uwo mugwi uramaze kugandagura abanyagihugu amajana mu mezi aheze. Abantu 17 nabo bivugwa ko banyurujwe bikibazwa ko batwawe n'uwo mugwi. Ni inkuru ya Will Ross mushikirizwa na Ali Yusuf Mugenzi.
Abategetsi b'intara ya Ituri baravuga ko inyeshyamba za ADF zagabye icyo gitero kubera ibitero zirimo kugabwaho n'ingabo za leta mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ariko iyo ntabwo ari inkuru ihoza imitima abaturage bamerewe nabi guhera mu mpera z'umwaka ushize ubwo ingabo za leta zatangiraga kugaba ibitero kuri izo nyeshyamba. Kuba abaturage ba Irumu baratewe kwa kabiri no kwa kane bigaragaza ko badafite ababacungira umutekano. Umutwe wa ADF n'umwe mu mitwe iteza akaduruvayo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Minisitiri w'ingabo hamwe n'abandi bategetsi bagombaga gusura Ituri uyu munsi kureba uko bakemura ibibazo by'umutekano bihari. Ubutegetsi bwa leta buhari nta nguvu bufite n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zikoresha amadolari miliyari imwe ku mwaka zananiwe guhagarika ubwicanyi.
Ubunaho n'umwanya w'ikiganiro baza muganga no munsi Vete Kabatesi akaba duteguriye ikiganiro ku ngaruka z'inzoga ku mwana yibungenzwe mu nda.
Mwiriweho neza, uno munsi turaganira ku ngaruka z'inzoga ku mwana ukiri mu nda mu gihe nyina azinyoye akimutwite. Turi kumwe na muganga Alphonse Butoyi mu ivuriro La Croix du Sud.
Ubundi inzoga ku mwana ku mubyeyi uzinywa tangiye kuzinywa, inzoga ni ikintu gihita kinjira mu maraso kiri mubi. Navuga mu bintu dufata byinjira mu maraso ako kanya bidasabye umubiri imbaraga. Kuba yinjiye mu maraso, umubyeyi murabizi ko asangira n'umwana binyuze mu maraso. Amaraso y'umwana aho bihurira ni placenta, ingobyi. Niho amaraso yabo ahurira agahana iby'ingenzi. Muri ibyo by'ingenzi byo kurya na alcohol ihita ijya mu maraso y'umwana ikamugeraho kuva akiri urusoro akiremwa mu nda ya nyina. Bivuze rero ngo ingaruka zose ziterwa na alcohol cyangwa inzoga zihita zitangira gukora ako kanya.
Muga none se kugira ngo bigire ingaruka ku mwana bisaba ko umubyeyi aba yafashe wenda nk'inzoga cyangwa se alcohol inganite?
Ku mubyeyi wanyoye cyangwa unywa inzoga atwite ntabwo bivana na quantité runaka cyangwa ingano afata y'inzoga, kuko biravugwa ko kuva ku kirahure kimwe kugeza ku birahure bitatu umwana atangira kugira ibibazo. Ntibizwi neza ingaruka bitewe n'ingano runaka y'inzoga umubyeyi afata, kuko bivana n'igihe ayifata, uko ayifata n'igihe amaze ayifata, nuko umubiri we ushobora guhanyanyaza ukarwanya inzoga zishobora kugera ku mwana.
Iyo rero bigenze gutyo umwana bimugiraho izihe ngaruka,
hari ibyo twita mu gifaransa syndrome d'alcoolisme fetal, ni ingaruka zigaragara ku mwana uri mu nda cyangwa amazi no kuvuka nyina ari umunywi w'inzoga. Ibyo rero bya syndrome d'alcoolisme fetal ni bimenyetso umwana ashobora kugira mu nda, ashobora kugira ibiro bike cyane akana kavutse, umwana ashobora kuvuka atari muzima ibice bigaragara nko mu maso. Hari abana bashobora kugira mu maso hato cyane, afite nk'uruhanga runini ruje imbere, afite amaso atandukanye cyane, ashobora kugira akananwa gasubiye inyuma cyane, no kuba afite ubumuga bwo mu mutwe, debilite, n'ubugoryi bwo mu mutwe bushoboka. Ariko bitavuze ko hari na byinshi bitagaragara ku maso. Hari n'abagira ibibazo byo mu mutima, akajuba yagira ubumuga bw'impyiko. Kuba agize ibimenyetso byoroheje, bamwe bigenda bigaragara ko ari abana bagira ibibazo bisa na autisme cyangwa ibibazo byo mu mutwe, ugasanga umwana afite kurakara cyane, kutaba ashobora kuvuga neza ukurikije igihe umwana agezemo, kuba yahaguruka yakambakamba mu ishuri mu gihe kirambye, ukazasanga ntashobora gukurikira kubera ko alcool yangije ubwonko bwe. Akenshi n'ikigaragara nuko ubwonko bw'umwana nyina yanyoye inzoga butakura neza, nirari nayo mpamvu agenda agira ibyo bibazo. Byagaragaye ko no mu gihe kirekire nko ku babyeyi bazinyoye mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu bakunze kugira ibimenyetso by'ingaruka by'imibanire, usasanga ari babagabo badashobora kubaka ngo rugame, barwana, bahora bafite ibibazo muri sosiyete kubera ko nyina yanyoye inzoga atwite.
Hari inama mushaka kugira aba babyeyi bafata ku gatama niko bakunze kuvuga kandi batwite?
Inama ya mbere yaba guhagarika inzoga mu gihe cyose uteganya gutwita nk'umugore. Byaba byiza uhagaritse mbere yo gutwita, ko nk'uko twabivuze ingaruka zitangira ubyitwita. Icya mbere cyo tuzi nuko inzoga n'itabi n'urugero biri muri bimwe bituma inda zivamo, biri mu bimwe bituma abantu bavukana ubumuga, gusa kubera ko mu mubiri hagabanutse ibyo bita amafolate, acid folic. Ibyo ni ikintu agomba kumenya nk'umugore. Ku bana bavutse muri ibyo bibazo nabo abenshi biba byiza kubohereza nyine ku baganga bavura mu mutwe, ko abenshi bibasaba kubakurikirana bakiri bato batazagira ibibazo by'imibereho, trouble de comportement muri sosiyete, kuba ko nabo bashobora kuvamo abasinzi. Ibyo ni byagaragaye mu bushakashatsi bwakorewe mu bihugu byateye imbere, yewe no kuri abo babyeyi bashobora no kongera kugira amahirwe menshi yo kongera kubyara abana bameze batyo bongeye gutwita.
Muganga Alphonse Butoyi wadusobanuriraga ku bibazo bishobora kugera ku mwana mu gihe nyina anyoye inzoga amutwite. Kubifuza nanone kohereza ibibazo, mushobora kutwandikira i Kigali ugasanduka amabaruwa 2790, email nayo ni bazamuganga@gmail.com. muramukeho.
Arakoze Yvette Kabatesi kuri icyo kiganiro. Imbere ko ndabasezera ndabararikire imvo n'imvano y'ejo, tukazubashikiriza igice cya kabiri ku kiganiro twagiranye na Faustin Rusanganwa, umunyarwanda yagenze n'ikinga agashika mu bihugu 23 byo muri Afrika hamwe n'Uburaya mu kiringo cy'imyaka 5. Mu makuru twabashikirije uno munsi twabwiye ko nyuma y'iminsi 10 Paul Rusesabagina ashikanywe mu Rwanda, uno munsi yarengutse imbere y'umushinjacyaha ngo asomegwe ivyaha aregwa. kuri Rusia sabagina nyeni shiramu ili hanyagati ya kazi na munu Human Rights Watch ya soho ye itangazo ahojeme zako Rusia sabagina mwashika nyomu Gwanda abanje kunyuruzwa ivzo ikaba vinyo na nyeni ivzo rete Gwanda ivuga tukaba tukwa girageje kuvuga na yomurano makuru liko nibi dukundire ano makuru yaragarikiwe na Pridon Sengiyumva kujimwa kumwe na Robert Patrick Misigaro na shimie mwese mwadukuri kila nyenshi mire na ufashije bose kuyategura mugire iminsi ya karuhuko myiza.